We'll be right back. Oheneyere Mercy Asiedu na moche ni nkano Aonua ni mfidi Enene wade bwani papa ichido mdo Aye kuzi ni ni double chidei Na najima mbeludia Najima mbeludia ni double chidei Oheneyere Mercy Asiedu Aoni mutuni musa Besi nisua Obayama na kama 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 Mijami maaye japo ku